Esisehlo sothuse uluntu lwalomandla okukuza nalapho elizwe loMzantsi Afrika beliphawula iveki ejongene nokhuseleko labantwana amatsha ntliziyo ajongene namalungelo abantwana athi le nkundla izingahleki nehlekisayo kweli tyala.
Iyadanisa ukuthi ngeli xesha kanye sisaqhubekeka neveki yokhuseleko labantwana kube khona isiganeko ezilohlobo ingakumbi kwesi sobana sibone ingumama othengise umntwana wakhe kuba efuna imali umntana alalwe umama afumane imali naw uye uzibuze uba luhlobo luni lomama olu lukhohlakele ngolu hlobo.
Igunya bantu lwezotshutshiso lithi utshutshiso kweli tyala luza kuba impumelelo.
Siza sichasa isicelo sebail ngolwesihlanu ngoba ke abayityholo abayi-2 kwaba bathathu zii-foreign nationals, therefore ikhona ke ngoku i-flight risk kubo bobabini, futhi ke asifuni kubekho uphazamiso kubaphazamiseke i-state witnesses, sifuna ukubakhusela. Yiloo nto ke siza sichasa isicelo sebail ngolwesihlanu.
Abantwana bahlala kwindawo ekhuselekileyo kwaye bafumana uthuthuzelo lwasemphefumlweni. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC. Tukukobo kobo.